yes, because I'm not that's what push away. Ngishongaphela nalokho asenga nje wazama ukuyithela makahlambane ngealbum yakhe NMZ Studio ngazigida ngomalinjani futhi nina ngihlangane noAlex Gigi hayi kaSela ngabe sengithi akangithi fahla ngezakho indaba wayesethi lisensi mini khawuli busy ngishayana nenkabukwazi selithi liyawuyeka umculo ngoba siwahamba ngoconnection ngibe sengihleka kancane mina kulezo ndawo lezo ngase ngithi hey kubeka ndoda ngithi wena wangisukela.